Higher Kingdom 100.1 the mag. I hate to meet any man who say who to watch it. From a DJ group. Now I just saw it here. And that is a Church of Christ as a from the Edie Shiawa. And then the penny I would be as a for seven and him Edie as a member. A preacher, Peter, writing. I know Edie as a member. Sabri, or the food being controlled, the food. No, maybe being controlled, maybe. Now, a bushier pool being preferred, bushier pool. My antennas. Near me, radio station, near Fanto Kingdom, 100.1. The young country will be said. Preacher Peter Granting, Adina. But the Unyame Assembly, Eva, it's a Bibia war, the Bibia will go to the other, the Bibia Quava, and the Bibia Joe, and the Bakin of 100.1. Sabri will cry that you will be with Yellow Head, you will give for wedding, you will be wedding. You demons were dear, we sabre at you, sir. A crown also be near a dear, 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 and a sabre yet. It's in the record near Command Penny for a far by nothing, and you made in the ashes. A very fine movie, a cover.
Yeah, and
yeah, that be our body.
A red head of your hoya, not monsoir.
Yeah, 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 yeah,
yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah,
Sure.
Yo, DJ Budro, ready in Shiro.
Amen.
ene eye memeneda senior yeti efri DJ Boduro enchen no so yare ada babo Boduro na ene ye 25th April 2020 jumadie edin eda so efede se seek first the kingdom of God hwehwe onyakopon ahenie no kane ejumadie na memeneda biara se ebo enwumre no nkron ekosi nondu Ghana time wa and I decided you may ebre a tearful. The churches of Christ in a chiachiabo. Na ya won't you be a say waji ebre na only chapter class for a bisya chrosemono. Na sabre ye de a radi edi ebesha asye. Ne sentino oma sofo asare and ye emo empire.
Macho anyana ma ye mompae adom na nya nkofo ma wa fra ye de ye nkoda ni munyam ehan mu ene anyemre so o ma asan ahia o kingdom kasafidi so sa kristo wanu ma sama wode asoma ye no enti ye manda ye nkoso ene na de ankyre iwiase nyinara ene na ye koso asro so koso ye mabbo na kristo ye ne atiefo na anyemre fa ho bo na chee nya Ebra wasemu ebei se debe ya obetimi asiesi yakoma yadwene ene yente ase se debe ya agrade wasem no mu yebenya asem no mu ente ase osihu okasafo ebobpo agrade na nimrei oso kasafa ne mu awonte ase mu akodru mu se debe ya omaso obetimi anya wosemu mfaso ene nimrei bedi enim na kan ona kyerekyere ewo yesu di mu nti amen
amen ene die eda epono so the book of the acts of the apostles the story of Ananias and his wife Sapphira acts chapter 5 verse 1 through 16 eye asomafo no nwana krata no ena egusu a yeresua no na ene no ye behwe obarima bi a ofa se Ananias ene ye yere Sapphira eho asem na Ibisinya de ewo Acts chapter 5 verse 1 through 16 na botaye ntia yafa asbafo no nyane krataa no na yesuan ene se se okin kan John chapter 1 verse 1 to 14 first Timothy chapter 3 verse 16 ebe se emfie empim mie no a ebetwam ekọ no O Nyankopon no ara esane firi heaven basasi so ene enipa ebetran be se emfie aduasa miensa na o Nyankopon no a ofiri heaven ebasasi so ene enipa ebetranaye be se emfie aduasa miensa no ono ene yen Awurade Yesu Kristo wo Yesu Kristo e wo Bethlehem e wo Judea na e Nazareth e wo Galilee And I use Christo or Tina on Yin ye. Would din fear do me no? Yes, ne now for a basin called Jerusalem. E could di chem afashe dear Edikan Kora Ewo Yesu Abrabom. A breath Christo din fear dear sano. O ye a sya for do me no or to me din say as some for. Na dark ruby, nyada dia. Matthew chapter 16 verse 18 to 20 that could be ewo Caesarea Philippi no Christo eka kire asmafo ne se waba ewiase se ode na sori na safo e ba besi sasi so obete na sori e de asi onwara so Yesu Christo so a ono ene obotan no na enye Peter na ye obotan no Onipa entumi enye obotan gise o Nyankopon eguto Kenkan 1 Corinthians chapter 10 verse 4 Psalm 18 verse 31 1 Samuel chapter 2 verse 2 and 2 Samuel chapter 22 verse 32 ebekira wo se o Nyankopon kuto na etumi obotan na enye onipa Peter enti no obotan no a Kristo kan se obesi na safo etisi wono eye ono adin Kristo no eso say we can kind Luke 24 verse 44 to 49 Christo e ka kire asomafo no okwan a obefa so a obete na sori e die sesasi so o kan say it kase owu ni esie no na osori fi awufu mu an san asomafo no atumi aka adwen sakira ene bo refa firi e wo ono yesu edin mu e wo e wiase afana nyina a e be shase e wo Jerusalem na eye asomafo no nyuma krata no eno ne krata e kasa efa Yesu Kristo na sore no a obete ye no ebra e shase e wo Jerusalem na ekọ Judea nyina na ekọ Samaria ansana ereko asase anono ho a nyina ne santi na yafa asomafo no nyuma krata no na yeresua no etiefo pa wo fa bible wo no a asori foforo biara eho abakosem enim jise Yesu Kristo na sori no enkuto the church of Christ no eye Pentecostal churches charismatic churches sabbatarian churches wuri hunu no bible no mo prayer camp churches prophetic churches Orthodox churches, Catholic churches, Protestant churches. So nyina no, wuri hunu no Bible no mo na enka Kristo som eho. Emfiri Onyankopon na atiefo nkai se Onyankopon enka nkyere onipa biara se wonte asor ema no. Onipa entumi enti asor Onyankopon. Onipa entumi enti asor ya enipa ebefa so anya enkwangye. Ne sa enti se Bible kwan so no ye ka Kristo som a eye asore ba akope asore no Yesu de be si ho no the church of Christ no ene apam foforo no esom no eno ene Kristo som no na edi ahodo a Bible e de frɛ Yesu Kristo na sore no obetie eno nie the church of Christ e kire ba akokabea dodo kabea ne ye the churches of Christ Bible ka the churches of Christ a eye church of Christ ma kono a ewo ewiase fada nyina no edo ne the churches of Christ the Bible ka the churches of Christ a na enye ebi ebi ti se Methodist Roman Presby CAC anyina ka bonu nyesa ne tie Yesu na sore no Bible efa se the body of Christ Christ ni pedia Ephesians chapter 4 verse 12 Bible for Jesus said, the house of God. 1 Timothy 3:15. O Nyankopon efi. Jesus said, Bible for Jesus said, the church of the firstborn. Hebrews 12:23. She said, Emakain asafo. E chile said, chile krasfu nina, eye Emakain firstborn. Is your sorrow no? Idin ba kwane the kingdom of God, Acts 28:23. She ni se o nyankopon ahini. Yes, so what the household of faith. Yes, your sorrow idin ba kwane no. Gidie efie fo. Galatians chapter 6:10. Yes, your sorrow no. Osafe ni se the church of God, 1 Corinthians chapter 1:2. O nyankopon asafo. The entire Bible efre the church of Christ say the church of God no any say Yesu no a word the church of Christ isi ho no oyɛ onyankopon enu nti the church of Christ the church of God e refer to the same church nemum se onipa bi ate asori bi ato ne din say the church of God na ansha ase wo Jerusalem AD 33 amfa asemafo no nsa so ama eho enkom hye ini bible no mu a na saa church of god no onipa ne tie no na enye yesu die no na entumi ema onipa enya enko a ukọ adisem kata ne mu a yesu kristo na saa church of christ no edin ahodo a wode fere no enu nie the seven churches of asia asafo ahodo enso no ne sense of kai disem na se wote efiso asafo a ɛkyerɛ sɛ Church of Christ ne nkora bata a ɛwɔ Ephesus a ɛwɔ Asia sɛ wote Smyrna asafo a ɛyɛ Church of Christ ne nkora bata a ɛwɔ kuro Smyrna mu ɛwɔ Asia Pergamo asafo ɛkyerɛ sɛ Church of Christ ne nkora bata a ɛwɔ kuro Pergamo emu ɛwɔ Asia Tiatira asafo Sardi asafo Philadelphia asafo Laodikea asafo ne nyinaa kyerɛ sɛ Church of Christ ne nkora bata a ɛwɔ enkuro ahodoɔ bi te sɛ Tiatira Sardi Philadelphia Laodikea a ne nyinaa ɛwɔ Asia saa Asia hɔ no ɛndɛ ɔfa ne sɛ Turkey sɛnea ɛbɛyɛ a Yesu Kristo nasɔre mma Church of Christ foɔ no ebenya emra ebi edi abo mobra na omodi asum yakopon honhom ne kure munti no honkonkron no eyi Church of Christ fo enipa enwotwe na wode omo etwere apam foron kata bi onun son na sai nipa enwotwe no emu ensia na wone wo Church of Christ wo Jerusalem emu mie no efri Antioch Syria Church of Christ eye Matthew na o Church of Christ ayo Jerusalem o twro kata ne baako ene ne Matthew sempa no John Mark na o Church of Christ ayo Jerusalem o twre kata ne baako Mark asempa no Simon Peter so na o Church of Christ ni ayo Jerusalem o twre kata no mie no Petro kata di kan ne Petro kata so mie no John the beloved disciple Yohane usienya na Yesu edono no na ono se Church of Christ ni ayo Jerusalem o twre kata no enum yedi kan Yohane asempa no afi Yohane kata yedi kan Yohane kata to sumie no na Yohane kata to sumie nsa na afi adisem e kata no ni odi ho ye James Yakobo ono so na Church of Christ ni o Jerusalem pafro kata di ni so no otwe mu baako eno ne Yakobo kata no ni odi ho ye Jude na ono so Church of Christ ni o Jerusalem pafro kata di ni so no otwe mu baako eno ne Judah kata no afi Church of Christ wonipa ngotwe a emu mie no na omukɔ Church of Christ wɔ Antioch Syria no wɔmunie Luke ana sɛ Luca de wɔ doctor no na wɔ no Antioch Syria Church of Christ ɔtwerɛ wɔ papa from kata mie no ɛno ne Luca sɛmpa no ɛna afei a soma for human kata no de yesua no de ɔtwa to Paul na Church of Christ ni ɛwɔ Antioch Syria Option Catani Dunai, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Philippians, Ephesians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Philemon, Hebrews, Ena, Titus. Enunti, Chakras will depend on Chia, Womu Chia, Pamphon Catani, Yununson, Womuni, Mighty, Ochura 1, John Mark, Ochura 1, Simon Peter, Chura 2, John, the beloved disciple, Ochura 5, James 1, Jude 1, Luke the physician 2, Paul 14, total 27 New Testament books. Tie tie fo pa. A pamfo fro no e wo ho no. E di adanse ye se Yesu e wo na sori, Yesu beti asori. Na Yesu asori no nipa ngotwe ne tro. A pamfo fro kata bi onun so no. Enti Bible no enye Roman Catholic Church de ba e wi ase. Bible no e se Christ for dia. The Bible is the manual, the property, the document, and the constitution of the Church of Christ alone. And you know, the year can you know, and you say, the kind, Jesus Christ, our young fortune for no. Of the heaven, but I see so, ever see, I sorry, I need dean, and now, and that's to say, the Church of Christ. I sorry, Jesus Christ, dear. Romans 16:16. It doesn't mean you know. Church of Christ wo nipa ngotwe ena honkonkron no yi wo mo edo mo twere apam from kata bi no enson se de beya Church of Christ fo no benya emre bi dia bo bra na mo dia so Christo honho no kure mo to so mi ensa eye asoma for human kata no the book of the acts of the apostles no eno na ekasa efa Yesu Christo na so robeti ye no eho na sasie efi Jerusalem e ko Judea e ko Samaria na e ko e biasa fa na nyina ne sane nti ene yafa asofo ni bana kata no na ye sua se ne beya enipa behunu se ampa Yesu Kristo e wona soro asase so the Church of Christ se ne beya enipa behunu se ampa konkonkron no owo na sore was asisi so amu no ote eno ne the church of Christ alone se ne baye a ye beti ase se asafo du miensa no na wo nyina akọ asore ba akọ the church of Christ afi se ne baye be hunu se se o nyakopon agya no ewo asore ba akọ pe na no odiji ibi ase nyina enkwa the church of Christ ewo Acts 2 verse 47 torofa utie yen emfa ho ne udibia se wahwehwe Yesu na sori amasu enwura mu a odofo enkwagye bebo na wonye o Kristo ni wonya da nkwa na wonsa enka honkonkro no na wonsa etimi nka di Yakobon en Yesu Kristo no enne die da epon so no topic no ye the book of the Acts of the Apostles the story of Ananias and his wife Sapphira Acts 5 verse 1 through 16 na fo nyuma na krata no Ananias ene ne yere Sapphira eho asem Acts 5 verse 1 through 16 sa Ananias ni Sapphira yi na woni ko Church of Christ e wo Jerusalem between AD 33 and AD 40 number 2 wo Acts 2 na fo nyuma na krata ni tremi no no enom ena e chirekire yen se Yesu Kristo na sori Church of Christ no e shaasie kwesie da AD 33 ewo Jerusalem ebra enipa empemiensa ebo pepepe Church of Christ e shaasie na ebre ko enim kakra no Acts 4 verse 4 Acts 4 verse 4 ebra Peter ni John esa bubo ni yare no ewo aso dem ho no ema ebani ma no omododo no ekopem empem num nipa bese empem mie no ebobo asu mere ba nko an bese empem mie ebobo asu ebe ka ebani ma empem yesa no ema omododo be yesa empem enum nkwara ne ema enka ho ili se ode nkwara ne ema ka ho a na ebe bere obo yesa empem du ba ko na eye Acts chapter 4 verse 32 to 37 Acts chapter 4 verse 32 to 37 no eno ena ekasa ekyere yen okwan a Church of Christ fo no efa aso etena ase se a Christofo sabri e momanya fa ye kyo sebe no ne yekin kan Acts chapter 4 verse 32 to 37 eno ena ekyere yen okwan a Church of Christ fo no fa aso a wona bo mbra wo motena ase ewo Jerusalem e mere ba nko an no mbe be se 5000 e ma ni kwara enka ho enti Acts chapter 4 verse 37 man yakin kan o se na wo mu bebre a wo didi ye no akoma ene won kra eye baako na wo mu biara anka se ni no ma a wo no eye ono enko ara dia nemum na ni nyina eye won kwasafode verse 3 na asmafo no de tumi kase di ewade yesu wu sori ye ho adanse na adom kase enso ewo won nyina eso verse 4 nanso na obiara enni won mu a biribi ehia no na won a wo asase ana adan etontone ye na wodi die otone ye no etri ade e bai e di begu asmafo no enan ase na otiche mu e ma obiara sedi ehia no verse 36 na Joseph a asmafo no to no din se Barnaba a ne nkyase ne afutuo ba a oye lewini a ofuri Cyprus man mu no na owo asase bi na oton e de sika no nyina e ba begu asmafo no enan ase Acts chapter 4 verse 32 to 37 na yakin kan no nkase mi mu no die me pese ye hye nso ene Acts chapter 4 verse 34 no o se nanso na obiara enni wo mu a biribi ehia no there was not a needy person among the Church of Christ community in Jerusalem, comprising about 5,000 men. A year Church of Christ for Bessie and Pimunum and Berimanqua and Pimunum, Mufanaka Hon. So what day? mo fra ne kwara ka ho a won be bro be se empem du ba ko no bible se asata fo betete fo ese nanso na obiara enni won mu a biribi ehia no asim sane se adenti na na ete saa anu ye se because of the teaching learning and practice of benevolence adoye enkyerekyere adesua ene adoye a na won ede adwuma enti ene na obiara nni ho a na biribi ehia no ene no adoye na ohwe bible no mu a enema miensa enunti ema onyankopon esane firi heaven basa si so na wode apamfoforo asafo no to chekra be si ho no enu nie three key reasons enema miensa bia enam soma onyankopon no esane basa si so na wode na sore apamfoforo asafo to chekra be si ho no enu nie yidi kan ye evangelism asempaka edification enkoso ena fi benevolence yeyo ene adeche anase adoye ye ka evangelism a asempaka eye the preaching and teaching of the gospel to every creature okay kan mark chapter 16 verse 15 and 16 a ewo ho and I say Matthew 28 verse 18 to 20 evangelism the preaching and teaching honhom mu enyine abrabo ene suban mu sakraye a enam o nyankopon de eba edification promoting the spiritual growth and development of character of believers through the teaching, learning, and application of the word of God in the lives of the Christians. Edification, ene no. Edification, ene no. Honhom mu enyine. Abrabo ene suban mu sakraye. A enam onyankopon asem nkyerekyere. Nesua ene ne ye eso edeba. Wonya da gye rocking kai. Romans chapter 15 verse 2. 2 Corinthians chapter 10 verse 8 nyina eka edification ho asem ewo ho na fe butaye to so miensa e ma o nyankopon e de to Christ be si asase so eye benevolence that is acts of charity or doing good and sharing adoye ana yeyo ene adeche na ye ka adoye a Church of Christ e sha sie wo Jerusalem no na won e de adoye eye adwuma pa ne senti e na chapter 4 verse 34 35 no e se na obiara enni won mu a biribi ehia no if you say enuanom a na wo ensaase ne adan e tontone ye na odisika no nyina beye adoye na wotiche emu emma obiara sedie ehia no sofo odie pia paul ene sofo asare sa adoye we sei enei e wo hefa enuanom pa obi tumton asase na waton ne dan na odie beye adoye si ye chiche sika no Emma ehia fo ni nyina se de obiara ehia no Acts chapter 4 verse 36 37 adoye no enhweso bi wo ho Acts chapter 4 verse 36 37 Church of Christ a e shaase wo Jerusalem no eno no Acts 4 36 37 no say na Joseph a asemafoɔ no to no din sɛ Barnabas no a ne nkyerɛaseɛ ɛne ahutuo ba a ɔyɛ Lewini a ofiri Cyprus man mu no na ɔwɔ asase bi na oton edi sika no nyina eba begu asomafo no nan ase na chiche mu ema obiara sedie ehia no sai se mi sei e koma chacha kraze fo a ye wa gana hai ene ene se where is the first century benevolent spirit in the 21st century Churches of Christ in Ghana? Abraham ho ho mo a na ewo Churches of Christ mu asan for no epen so no ene yi no afa he ewo he. Number 2, why are there so many members of the Church of Christ in the 21st century in Ghana are in need of one thing or the other? Adenti ena ehiafo bebre ewo 21st century Churches of Christ a ewo Ghana mu ehay ani ye ni se se no yemfa adoye enkyerekyere ni sua ene ne ye emfa enye hwee bio se miyi Takrade Central Church of Christ a ho de betimi de mi se se bo se ho de wana ehia fo no woni sha me kakra bi bi se Takrade Central Church of Christ de adoye de enokre ni wo me ade pa wo de ba ye ya kare mu de a adoye ye nkyerekyere na ye mpratese sene na etie ewo asafo ne epen so no enu nti ena ama ahiafo bebre ewo Church of Christ fo mu enei ene no mo yen hwe ade bi emfa adoye ho ye wo ankrankre adoye individual benevolence ena ye wo asafo no eka bom se nipa baako eye adoye afei adoye etumi sika etumi nsi ade enye sika afei acts of charity adoye no yeni edabi afibi bosome bi a yeye adoye wom adoye de ebri biara mama yen hwe ankrankre adoye ye ka ankrankre adoye a eye adoye a ankrankre eye ma won ho won ho ewo asafo no mu na wosan ye ma enipa a wonye asafo ma adoye a ankrankre individuals members no eye ma won ho na empo ebi eso afoforo a woni ni asafo no mu ne sai ntina o kinkan Galatians chapter 6 verse 9 10 no a o se na momma ye mre papa ye mu ifise yampa aba yibitwa so aba ne bre mu enti ye wo ebre a efata mama ye nye enipa nyina yi enkankan won a wo ye gidie no fiefo no dina asafo no mu no ankrankre eya adoye ema won ho won ho afi ema won krampo a wo mnye asafo ma no nso enti no ye ka ankrankra doye no a asafo ne ye no a ensese ye de adoye no ehye timetable no so church calendar no so na ye ye announcement e bia bosome ye besim no ye ba be ye adoye enti bia mo aboa ne ho da bi nye sa adoye etie ye mfo so ankrankra se wo mnye adoye e ba ne sa na abeye ohye ye nhye da enyi eda bi nsi ho na enye ho ayenye ho announcement se eda we ina eda we de e wo se ye ya adoye e ba sa pa na kwa amemene mfe adoye na so adoye de ifiri akoma mu ene ope emu ne bible no e chere se asepakanfo bible chechrefo elders deacons no ye chirechire adoye no ye chacha safo mano efri apana da remu edibisi fufuru no mu ye check se adoye hodo e wo mo no na ye gai ama asafoma no na wo mo de ye adwuma wo mo bremu na wo mo bremu sana etie enana e koso e wo chejo krase e wo Jerusalem no mo
Okay.
Kau nak guna apa? I said maybe they are waiting to take a bath. Who can know?
Thank you.
program we did. Let me see you for a specific water. Any progress?
Thirty minutes.